What kind of car was it, Gonshe?
We Golf in a 17-inch.
Why didn't you sell it to me?
But no, this car image. Mina ngani 9,000. That was our criminal talk. You have no problem. Truth, logo bega imise uthi akafuna ukubhadala.
Amaphepha lawo, amaphepha wanda.
Oyila amaphepha lawo bese ngawo wase court.
Ukhona amagama serious lapha. Ombudsman. Yey, liyathusa lelo gama lelo. Wonderful.
Yini iminyaka engingamboni.
Eh, sanibona?
No, mina ngifuna imali yami remote yami.
Watch ngikhokhele this week.